dadkii baray daacadiyo ammaan wareeg dadka way qiyaanta ruuxii kooxashada dadka way qiyaanta ruuxii kooxashada duyada way kalmamisaa duyada way
Dahabshiil Mombasa.